Turongeye kuba ikaze nshuti namwe bagenzi mwahise mwo gukurikirana imbonesha kure yanyu JCTV turuko wa kabiri igenekerezo rya gatandatu mu kakaro umwaka w'2021 kaze murano makuru tugira tubashikirize mu rurimi rw'ikirundi ukamubwira amashikirizwe na jewe nunzumwe Godefroid. Ingingo nkuru nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari zizikurikira. Uyu munsi niho hakozwe ikibazo cha leta giha uburenganzira abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye kuja muri kaminuza. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ntibidukikije bwagiranye ikiganiro n'abanditsi n'abamenyesha makuru ku kijyanye n'irima ry'ici ry'umwaka w'2022 ishyira umwaka w'2021 hamwe n'imyiteguro y'irima ry'agatasi umwaka w'2021 ushyira umwaka w'2022. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Mu isoko ya Kotebu mu gisagara cha Bujumbura harabaye ibomoka y'imigende ijana ubucafu. Ibyo nabyo bikaba bibangamiye abadandariza mu iryo soko. Nibinyene muraza kubikurikirana muri ano makuru. Tubafitiye n'ayandi mu kanya inkuru imwimwe ukwayo. Uyu munsi niho hakozwe ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja ku makaminuza ku banyeshuri barangije amashuri yisumbuye. Hano mu gisagara cha Bujumbura JCTV yatembereye ibibanza bimwe bimwe byariko bikorerwamo icyo kibazo. Sophonie Hicuburundi yahigereye aratubwira uko byare byifashe.
Ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kwiga muri kaminuza ku banyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye cyatangiye gukogwa mu Burundi bwose kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya gatandatu mu kakaro umwaka w'2021. Nk'uko byibonekeje mu bibanza byose bikorerwamo icyo kibazo aho televiziyo JCTV yashoboye gushika ngaha mu gisagara cya Bujumbura, abanyeshuri bitabiriye icyo kibazo ku bwinshi kandi ngo bari baciteguriye. Nko kuri lise la convivialité iri mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura, abanyeshuri bamenyesheje ko baciteguriye bihagije kuko ivyigwa byose babibonye.
Ikibazo twagize twakunze kugira ikibazo cy'umwanya kuko hari ibintu byagiye biratwara umwanya cyane. Hariho nk'amakuru amwami y'Igifaransa ntabwo twashoboye guheza neza ariko bari hafi guheza muga twari nanase turabirondera turira turapagira ngo tubiheze programme ndi bazuko atabwo badufise kubera twaravyiteguriye neza turavyiga nikimenyamenya hagiye haboneka nico bita mu gifaransa ma test diocese badutegura batubaza mu buryo bwa exeta nkuko exeta batubaza batumenyereza imbere y'igihe abarimo baratwitayeho kandi bivuze ko turonka amanota meza ashimishije
amaprograma yose twarayarangije ndetse turakorerwa n'amarevizio turasubira inyuma ku byo twagiye tubona byose.
No ku ishuri ry'ubuhinga rya ETS Kamenge icyo kibazo cyakozwe. Aha hakaba hari hakoraniye amashure atandukanye kuri centre de passation ETS Kamenge e mu gihe hari hitezwe abanyeshuri amajana 518 abakoze ikibazo bagera ku majana 521. Abo batatu biyongereye ko babiri muri bo nabo bita aba autodidacte uwundi nawe akaba yaraje gusubiramwo ikibazo. Nayo kuri centre de passation ETS Kamengede mu gihe hari hitezwe abanyeshuri bakora ikibazo bagera ku 427 abashika 418 nibo bonyene bashitse gukora ikibazo abashika 9 nabo ntibashoboye kuhashika.
Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ntibidukikije bwakoranye ikiganiro n'abanditsi n'abamenyesha makuru ku bijanye n'irima ry'ici ry'umwaka w'2022 ushira umwaka w'2021 n'imyiteguro y'irima ry'agatasi y'umwaka w'2021 ushira umwaka w'2022. Umushikiranganji Deogide Rurema yamenyesheje ko mu gushyira mu ngiro yangingo ya leta igira iti umuvuko wose uronka amahera nayo umuntu wa wose uronke icyo ufungura barashyizeho igitabo ngendegwa ko icyo bitwa dopeye mu rurimi rw'Igifaransa kugira ngo iryo hangiro rishike maze umwimbi wiyongere mu burimyi ubworozi n'ibidukikije. N'umundi Sophonie Hicuburundi aratubwira ido nido.
Mu ntumbero yo gushyira mu ngiro wa mugambi wo kugwiza umwimbu kugira umunwa wose uronka icyo ufungura n'umufuko wose uronka amafaranga ubika, ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwarateguye igitabo ngendegwako DPAE kugira umwimbu wiyongere mu burimyi ubworozi n'ibidukikije bikingigwe kugira bishoboke hari ibikorwa nyamukuru byashizwe imbere nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu kiganiro yahabanditse n'amenshe makuru kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya gatandatu mu kakaro umwaka w'2021 umutege yompi
kugira ngo bishoboke ibikorwa nyamukuru byashizwe imbere ni nk'ibi bikurikira kubandanya gutanga ifumbire n'ishwagara ku giciro kitavuna mu benegihugu kugwiza no kwegereza abarimyi imbuto zirobanuye kandi zimbuka gutunganya neza isindimwa mu kuyikingira imikura mu guca imikobeko gutunganya neza imyonga gufata irima ryici n'ibindi bice by'irima kwemereza kuvomera hakoreshejwe imigende y'amazi hamwe n'amapompo yo kuvomera ku misozi gukingira amasoko inzuzi n'ibiyaya kugwiza inyanja zo kororeramo amafi hamwe no kugwiza imibyaro y'ifu gutera ibiti muri wa mugambi wa leta we Burundi urambaye gutanga ibitungwa bya kijambere biciye mu runani rw'abasangiye urugendo rw'iterambere no kwimisha ibitungwa ubushinge gukingira indwara z'ibitungwa n'iz'ibitegwa mu ntumbero yo kwitegurira irima ryo muci kugira ngo umwaka wose w'uburimyi umurimyi awukamishe ubushikiranganji bwarafashe ingingo yo kongerereza umurindi mu gukurikirana no guhimiriza abarimyi kwijukira ibikorwa byici aho umwaka hategekanijwe kurimwa ku buryo bwa kijambere amahegitari yababa 14,738 ni muri iyo ntumbero amaze gukogwa ibi bikurikira gusansuma rw'amatongo yose ashikana uburinganire bw'hegitari 2 nizirenga kugira aze akurikiranwe neza kwegereza abarimyi ifumbire ingana amatoni 700 4,486 n'ibice 75 hamwe n'ishwagara ingana amatoni 273,072 n'ibiro 503. Hariho kandi kwegereza abarimyi amapompo yo kuvomera ubu akaba angana na 80 gufasha gutegekanya imbuto zirobanuye z'ibigori ibirayi biharage n'imboga ku bijyanye no kwitegurira irima by'agatasi kuko turabijyana haramaze gukogwa ibi bikurikira ubushikiranganji bwarihaye ihangiro ryo gutunganya neza amatongo yose ndimwa ashikana canke arenza hegitari 2 mu minsi itarenga 100 ayo matongo yose yaramaze gusansumwa akaba afise uburinganire bungana na hegitari 15,998 kandi akaba amaze kumenyekana akazoca arimwa kijambere ikindi ni uko abazokwitabira uwo mugambi bakazoronswa ifumbire bazosubiza bamaze kugurisha umwimbo byongeye abazoba batunganije amatongo yabo neza bazoronswa urupapuro rw'iteka kugira ngo ibyo byose bije mu ngiro harasabwa ibi bikurikira kubarimye kwitabira akamo n'impanuro bahabwa n'abafundi b'indimo basanzwe babakurikirana guhindura ingendo bakijukira ibikorwa byo muci nk'uko babyitwararika ku mpeshi no ku gatasi kwijukira kurima kijambere mu gukoresha imbuto zirobanuye ifumbire y'ikizungu hamwe n'ifumbire y'ibitungo gutunganya amatongo yabo bayakingira n'inkukura mu kuyaca ko imikobiko kuvomera aho hose bishoboka kubagwiza mbuto tubasaba kugira umwete wo kugwiza imbuto narijya ahazorimwa ubu hazoba hongerekanijwe cyane kwimenyekanisha kandi kugira ngo abakeneye imbuto baze bamenye aho bazisanga kwirinda gutanga imbuto zitameze neza gukurikiza ibiciro byashinzwe na leta ku mbuto ku bakozi bo mu bushikiranganji bose tubasaba kuba intwazangabo z'ukuri muri no rugamba ukurwanya inzara kugira ngo umwimbu ugume wiyongera abafundi b'indimo abagronome n'abaganga b'ibitungwa mu makomine tubasabye kuba hafi abarimyi kugira ngo babakurikirane neza mu bijyanye no kurima kijambere bashire imbere ibyo bikorwa kujya ku mwarimu atonda ku ishuri cyangwa umuganga agatonda ku ivuriro gutyo umurima wononekaye cyangwa umurimyi ahombye abariwe azobibazwa ubwa mbere rangira abarimyi aho abagwiza mbuto baherereye gutunganya neza ikirangaminsi cy'ibikorwa byose bikenewe no gutanga impanuro z'inyigisho zingene bizokorwa kubarongoye intwaro tubasaba gushigikira ubushikiranganji mu gushira mu ngiro iyi migambi no mu guhimiriza abenegihugu barongoye mu kurangiza twashaka guhamagarira abenegihugu bose bakorera mu gisata cy'uburimyi ubworozi n'ibidukikije guhindura ingendo mu gushira mu ngiro iyo ntumbiro ya leta mbyeyi kandi nkozi yo kugwiza umwimbu mu kurima kijambere gutyo haboneke umusesekara wo kubika cyangwa kuzogurisha haba hagati canke hanze y'igihugu murakoze
kubijyanye n'ikibazo cy'ibiciro biri hejuru ku bifungwa leta yari yatangaje ko byagabanijwe umushyikirangange w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yamenyesheje ko ibiciro leta yatangaje ari iby'umurimyi ashora ko ntabwo ari ibiciro byo mu isoko dusubire tumutege yomi
abantu bakuriye rukuru mu kero k'amashu abantu hari igihe bavuga bati je w'amashu hakonza kuyagurisha amahera 50 rimwe nahorokere mu murimo bakarima ibitunguru igitunguru ugasanga hari ya kumwene igihugu yakirimye ni $250 $300 inanase $400 mugwaza gusanga ku isoko kwa Sioni ngira ngo abafaso ni barabizi baza gusuma cyane naho nabagabo dusigaye tugenda gusuma twese turafashanye ugasanga kirarenza $2,000 none wumva ubungu karinde hariho bamwe twita ba commissionaire baba baje hagati y'umwenegihugu ari kararima n'abadandaza babishikana ku isoko ugasanga umwenegihugu rero cyitsi inkokora ntacare karabiranga kujya twabwize ku bigori twarahanuye rero ku muceri turaharura ku biharage ku biraya bitunguru urabona neza inguvu umwenegihugu akoresha kugira ngo aronke ikiro cy'ibyo nadondaguye nivyo twisunze ugasanga rero harimo ingufu na mendev abantu badaharura harimo uburyo kuko barashiramo ifumbire bagashiramo n'imbuto na haro ku muceri twagiye tuvuga tuti kugira ngo ronke ikiro cy'umuceri umwene gihugu ngaya mahera ashize tugaca tuvuga tuti rero nawe ategerezwa kunguka na haro mubona bigiye cyo twavuze ni kumwene gihugu turiko turiga neza ingene bijya biciro byo ku masoko navyo nyene tubishikira kuburyo umudandaza niyungu kumurengera kandi umwene gihugu nawe aharonkere akoyo ariko ico twipfuza nuko nko mwabivuze turabi neza umwene gihugu tukaraba ineza ya yabaza gusuma hanyuma kumure n'abadandaza bashobora kubishikana ku isoko ariko uyu murongo uri hagati y'abarimyi no ku isoko batwita abakomisiyoneri biveho kugira ngo bishike ku isoko bidaciye mu nzira nyinshi
mu isoko ya Kotebu mu gisagara cha Bujumbura harabaye ibomoka y'imigende ijana ubucafu ibyo navyo bikaba bibangamiye abadandariza mu iryo soko Ponsiye Sibomana niho yari yibereye aratubwira idonido
Abadandaza bakorera mu isoko yo kuri Kotebu iri mu gisagara cha Bujumbura barabangamiwe n'imicafu turutse ku ibomoka ry'imigende ijana ubucafu ibyo navyo bigatuma amazi yuzuye imyanda amenekeraho bahora bakorera Abo badandaza bavuga ko bariko barahombera cyane kuko hari abaciye bimukira handi n'abandi babuze aho bakorera iyo myanda ituma haba umunuko mwinshi gutyo abakiriya bagaca bareka kubatumbera
nukuri bose nukuri imazimisi iminsi kandi itari mikeya ahantu byarabomotse biramaze iminsi bibomoka ahantu ntiyatworohera nk'abantu bakorera ngaha muri iyi soko ya Kotebu nta na gato ntibitworohera na gato kubera naho twahora dukorera benshi indani ari ukuntu ushobora kuvuga turiyungunganyije bamwe bamwe ugasanga tuko turakorera no hanze kubera kuza kubura ibibanza aho tudakorera indani maze kuza ngaha rero naho tuguma twiyungunganya ariho hose kugira ngo dukore ni ukuvuga ngaha iminsi bimaze ngaha ntidukora neza kubera umunuko n'icyaba kiriya tuba cyiza ntituronka abakiriya nko ku munsi w'ejo hoho byari n'ibindi bindi ibi birogani hano hantu mubona ibi byarusiye hajya ruguru byuzura biracyabirinjira n'indani mu isoko bishiko byinjira n'indani mu mboga nk'abantu rero tudandaza imboga ngaha n'ukuri ntabwo ari neza cyane ntibitworohera indani ndani mu muferege ndani birinjira mu isoko ugasanga amakwisi ndani byarunzuranye mbaye mujya byuzura biragoye kweri tukavuga ngo biratworohe kuko n'umuntu ko gusa n'umuntu avuga ati imodoka iciye ko irabimira ko none ikabicurushira abantu batandukanye nta bantu urumva bati tugenderera cyane nta n'abantu badushorera no kuva abandi ubwo ngaha benshi barahunze bamwe baragiye indani n'indani naho nta kintu hose umuntu kuko mubasanga si neza cyane kuko umuntu uko indani uradutera ugize urasohoka no hanze ugasanga kwa kundi urumva ntaho tumva ntaho tuyikoteradukwira
Abo badandaza basaba ababijeje na leta ko bogira icyo babafashije.
Na leta tugahamagara bagahamagara ababijeje bakagira icyo badufashije ahantu. Kare ko natwe kugira ubuzima twaronka gapokuzi. Baronka iyo. Hanyuma rero kwene natwe tukarapfa tugenda neza nyuma abadandaza tukasaba tukarongera abadandaza kuko byaho
nka leta kabisanzwe dufashe kandi ahakorera kuko urabona yuko ingorane zishobora kuza mu Rwanda
Makungu Claudia Mugisha aratubwira ayavugwa muri Ethiopia no muri Nigeria reka tumukurikirane
Mu gihugu cya Ethiopia mu karere ka Tigre intambara zirabandanya hagati y'abarobere b'umuhari TPLF na leta y'icyo gihugu uwo muhari ukaba hari ibyo wasavye leta ya Ethiopia ko yobanza gukora imbere yuko uhagarika intambara be no kuja mu biganiro na leta Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya gatanu mukakaro mushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Ethiopia yaragize ico ashikiriza imbere y'inama nshingamateka kubijanye n'ibiganiro hagati ya leta ya Ethiopia n'umuhari wa TPLF mu vyashikirije bikaba bigaragaza ko ibiganiro hagati y'izo mpande zompi bikiri kure cyane Mwijoro ryo kuri uyu wa mungu igenekerezo rya kane rishira uwa mbere igenekerezo rya gatanu mukakaro ishure ry'uburaro ryisumbuye rirahitwa Kaduna ryaratewe n'abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho mu gihugu cya Nigeria mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu izo nkozi z'ibibi zikaba zaranyuruje abanyeshuri 140 bikavugwa ko bashobora kurekugwa hatanzwe ingwati nk'uko byashikirijwe n'umuyobozi w'iryo shure
ni kuri iyi nkuru turangirije ko amakuru yo kuri uwa kabiri mwakoze kudutega abiri tubamenyesha ko JCTV mu kudukurikirana muciye ku buhinga ngurukana bumenyi muciye kuri YouTube Facebook Instagram, Twitter, mu guca ku kajambo JC TV na ubutaha.